Vukani matonga kithi,
vukani matonga kithi.
Abalela bangasekho,
abalela bangasekho.
Iminyakhule,
iminyakhule.
Wabasala empini,
wabasala empini.
Iminyakhule,
iminyakhule.
Wabasala empini,
wabasala empini.
Vukani matonga kithi,
oh vukani matonga kithi.
Abalela bangasekho,
abalela bangasekho.
Iminyakhule,
iminyakhule.
Wabasala empini,
wabasala empini.
Iminyakhule,
iminyakhule.
Wabasala empini,
hayi tonga lami. Ngicela ukhulume nami. Ngoba le bili sinzima, ngapha nomhlaba uyajika. Ngoba nje namhlanje njenganje nami angizinzanga. Hey ungakhali mntanami, ngicela ungalali ungakadli. Thatha le mpepho ubhekele emsamo, uyokhuluma nabaphansi. Ngoba namhlanje nje ila manqamu mpepho. Uthixo somandla laba baphansi bakubhekile mntanami.
Vukani matonga kithi,
vukani matonga kithi.
Abalela bangasekho,
abalela bangasekho.
Iminyakhule,
iminyakhule.
Wabasala empini,
wabasala empini.
Iminyakhule,
iminyakhule.
Wabasala empini,
wabasala empini.
Vukani matonga kithi,
vukani matonga kithi.
Abalela bangasekho,
abalela bangasekho.
Iminyakhule,
iminyakhule.
Wabasala empini,
wabasala empini.
Wabasala empini, wengonyani kaZulu. Wanyakaza umkhonto, ngingonyani kaZulu. Wanyakaza umkhonto, mina ngiyithwane likaZulu. Wanyakaza umkhonto, mina ngizoshaya amavaka. Sibulala amagwala. Suka nsizwa ngekulungela. Amandla amaningi ungaphiki nami. Uya kude kuze ngifike la. Khulekela impilo, khulekela impumelelo nami. Ngolami ngukuyithemba lami. Hambe nami noma bekumnyama. Khulekela impilo. Vukani matonga kithi,
vukani matonga kithi.
Abalela bangasekho,
abalela bangasekho.
Iminyakhule,
iminyakhule.
Wabasala empini,
wabasala empini.
Iminyakhule,
iminyakhule.
Wabasala empini,
wabasala empini.
Vukani matonga kithi.